Badziwe Online TV.
Tokulandirani pa Badziwe Online TV.
Mwaswera bwanji kwina kuli konse kumene
ndi mu. Ndizomwe walankhula wachiwiri kwa nsukuleri wa dziko lino wolemekezeka tukuta Michael.
Iwa yasana landire ndalama alibe. Ndiyeno osafera kuuna osamango yamika kuti akulu akulu abwera kumanena zimene zikuchitika pa ground. Pali mawu oti mwana osalira amafera kumbuyo. Zimene zimachitika za chikole zinali ponse ponse. Anita Matias tingapereke ndalama za ngongole opanda chikole. Koma aini yakewo akuti ife tu chikole tilibe. Tinawakulanga president. Anena kuti tiye ni mkama kule janisi. Anifiti kutoko zeni. Kuna kuti munamva. Chikoleko. Chikole chakani kodi. Chachoselwa kwa amene sangase kupereka chikole. Chifuwa ya kuna kuti. Jiuzane chirungamo chiri kumalai kuno. Alipo antuwena pake na lero. Nyumba mao. Ama ngoma manya. Kuma. Kuma. Kumhawi. Umphawi ndiye sikuti mukanena kuti chili pa umphawi ndiye kuti mukunyoza president mukunyoza boma lake mukunyoza ine ai mungonena zimene ziliponso kuti zikonzedwe ngati simunena kumango yamika zoti zikonzedwezo zitikonza mau onena kuti chikole chikutipweteka sitikanaziwa popanda kuti anthu analankhula Boma ili lifuna lisimba zeni zimene zikuchitika pachani kodi background zimene zikuchitika background ndizofunika kuti zizinenedwa ndi manena nali zonse kuna kuti ntchito yathu asogoleri imene Mulungu anatipasa ndiyonena kuti tiyachitire anthu ake a Mulunguwo zabwino tikamaliza Tika malira. Mulungu akaweruze waku moto waku paradizo. Basi. Ndiyeno. Anyamata takamke eche ni bangono. Ndiye chisamana vizane. Inuyo musatilepresa ito kupika kumwamba kwa nina zonama. Iyai. Muzini na zona. Tilepere toka. Uchita ndaona magari moto okongola sabu ino kwa madupepe ni sokuti pamene mukukula magari moto wawa nyumba tu mkale nazo nyumba mkale nazo ena alipo amathamangira kukula gari moto nyumba yani kodi alibe nyumba sio onongeka gari moto izituruka pa nyumba yako iyi ya bwino kula ni magari moto komanso mangani nyumba kubweza ngongole ndikofunika muzibweza ngongole mai aja kula gari moto aja kuli alikuti ndizeleke that was say inu mwagula gari moto alosa kula gari moto azimai tenga ni ngongole muzipanga zanu muzikani ndalama muzidula mkazo panda ndalama zake tusamadula umakoni kaima waima Muntu aziganiza kawiri katatu asana kuimise. Azili kupia ngana, amene ndikamuimisa, ai ma. Uli ndi zako. Uli kuna zika ngati mkuseka mandizona. Ngati uli ndi zako umatula. Olo hoku imisayo asana ame kulankula. Yeka, chibwibwi. Ama zio uli ndamu imisai, alindija likodi, alindi zake. Komaso mpangise ife andare. Tikamabwela kwa hivi. Sisi gani za kawili. Osa kwa nyamuka, tienu. Uli ya hii. Nyamuka, tienu. Nilibize. Ngani ndioni nakuti. Aliense akakala bize. Uganiza kwake. Kumakala kwa mwino. achakwera sikuti akufuna anthu opanda zinthu tikufuna anthu a zinthu zawo anthu amene angathe kuthandiza zipani kuti zikhale zolimba sikuti akabwera kuno a MP ma MP ena mathawa tu kwawo kungochitika maliro kandi folo halo zadivuta ukuswa halo zadivuta koma ngati muli ndi zanu mumuimbira ngati ayi muziyang'ana za chitukuko tsopano timanyadira kuti kuno anthu ambiri alandira ntchito yanu anisi kuti ali kuti sindikuwaona mpaku mwayima kuti kodi muime ukusikuonani uku anisi ntchito yanu sikunyadira kuti mwapereka ndalama zambiri ntchito yanu ndikuvutira mu mtima kuti osalandira awo mwa apasalidzi ndiye nkhani amene mwa apasawo mulungu akudaliseni ntchito yanu chachonga zili bwino koma nkhani imene mwakhalira mu ofesi sikunyadira amene mwa apasawo koma kuvutika mu mtima kuti asanalandirewo mwa apasalidzi ndiye ntchito yanuyo nanga umapita ku ofesi ukanyadira kufika ku ofesi ukamanyadira tapereka ndalama tapereka ndalama ayi imapita ku ofesi to plan amene asanalandirewo ti apasalidzi ndizofunika komanso ndikuthokozeni kumamva madandalo anthu ndalama zinza malawi zipite kwa malawi there is no reason whatsoever kuti ndalama zili momo koma kuti zinyamuke zikayapeze zaka 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 biyayi ndalama zo zifulumire zikayapeze anthu agwirire ntchito kuti mioyo yawo isinthe kunja kuno kuli umphawi umphawi sikuti munthu wachita kufuna iyayi tinali ndi cyclone madera ambiri nyengo ikusithasintha alipo ena wafunsa kuti panga chikole kuti pase chikole chikole tu ndi iwo omwe alibe chilichonse angobwera ndideke ineyo ndile chikole alibe chilichonse ndiye za chikolezo amalawi ambiri alibe ena ndi olemera amenewo chikole atani kodi apereke anyamata muli apa mawu anu ndi awa lero muli ndi mphamvu mukujiya mukuyimba mawa ndi mkucha muzakhala gogo mwakalamba mphamvu mulibe nthawi yopanga sogolo lanu ndichi kodi ndi lero ndiye kukacha kuyambira kukacha mamawa ukafika mazulo kumazifunsa dzuwa latuka dzuwa lakalowa ndapanga chani kuti ndikazakalamba zizakutike kali ambiri amangoti ndingoyenda angonyamuka kupita kuti ndingoyenda kupita kuti ndingoyenda amene akuti ndingoyendayo amabwerera paliponse ata kunyamuka kwapita uku kwafikapo wabwerera simungamfunse kuti wabwereranji angoyenda akungoyenda ndiye programu ya NIF tikufuna ifikire anthu paliponse komanso isakhale malo amosi ndikufuna ndikapita kundirande ndikakayima chonchi ndizikaona anthu ochuluka akuomba mmanja ngati kuno kuti nawonso atani kodi alandira ndikapita kusanje anthu akachuluke chonchi alandira ndikupita kukafika kukaronga anthu akachuluke chonchi every part of Malawi mufikireko mwapase kunoko muyang'ane kumene sanapereke gulu lina limene ndifuna ndilitchule mwabadera aziphunzisi ambiri amati maka ku primary amatiphunzisa wamuyang'ane maphunzisi ambiri aku primary moyo wawo siwabwino kwenikwenu amakhala ovutika anthu ambiri tonse amati kuti mabwana mabwana tinachokera kuti kwa primary so anif would you please think strategically mukhali ndi programu yabwino kuyang'ana maphunzisi aku primary wa ngati alibe chinthu ndi business aphunziseni how to do business kuti moyo wawo tikamaona ife tisamapange manyazi ukaona mphunzi waku primary amanali aphunzi anga iwo uli pagali moto iwo ali mbuu sizikhalatu bwino utenga ndalama umthandiza uyu ukumanaso wina wakeso nayeso uyusu uyusu no programu iyi ndi yabwino aziphunzisi ambiri m'malawi muno nsanje tukaronga a struggling makamaka ku primary even ena ku secondary school approach them mwauze kuti nawonso apange business tonse tili pano aliyense akamazuka amafuna zipa kukoma palibe uyo amena funa kumba kwedeka aliye sama funa isangalala mkazi ali hapa mamuna ali hapa akugona azise kakeke kwamba kanisa keke panakucha osati uyu wagona hapa uyu ali hapa uyu wakwia mabuto uyuso wakwia mabuto ana ana robino ai azikala zokonda ana nani nikuta kumakazi kuta uye amunanga eh mulibwa zongo jeza nifuwa unanikwani akusanga lala komanso nikame mau tizipe mpela tizimba mau amulungu tizimba mau achikalidwe achinyamata ambili masiku ano zachikalidwe alibe nazo nchito kulebe keza akulu kulibe ena hati koda kuzira no ngati wakunzira sule mekeza akulu iwe ndosa kunzira kiremekeze makolo kulikose kulichikalidwe achewa anichikalidwe chao kiremekeze ni osa tizachi zungu na osu wazugwa ilizao njendu kupepe ni nose amene anga ase kupanga business atenge ngongole muatandize malembebe osa mongu yomba zachi zungu zoka zoka akambakali chizungu tu ambuyangao sama jimbe chizungu mulembe mchichewa muzipange translate mchichewa kwa umaliza njuku funia ni nose mafunu abino jikale antu ogwirizana achewa alomwe angoni atumbuka asena angonde jose jizipirizana jife amozi after all si manama kodi mtu kufusira nkazi umatikodiwe ndiwe mulomwe usana mfusire umadero hai bali mulomwe wakatila tumbuka tumbuka wakatila chewa chewa wakatila sena ameni wankonda ndemwe ameni wankonda ndemwe umengo mtu enga ndabwela nae wakuti mulomwe basa ndabwela nae chewa nika amozi samasa nkane mitundu osa lola antu ameno kuna kutika waniza azumai mwema njimbo zaku njizabwela kuno mwame pasunghano Simamba. Siye nayo. Urendo wina nani sonzai banano nani nimafuna tele ambuye mungu wabu ino aku daliseni adalise president watu waziko lino Dr. Lazo Simakate Chagwera adalise ziko latu adalise aliense antu wani jitukule Malawi ndife siwi nai ndifeyo osa zilelela maiko osa natukuka anatukuka jifacha antu amzikomo ndipo ziteka osa mayangana zibele zale peleka taizose mayangana zibele zika cheke maso pasogolo ndatokoza kwambili mnaatula ajirima anajita nchito yapu ino kwambili anajita nchito yapu ino ngongore izizi anazira mkula izi pitiriza mwajida lisanda kutokoza nukwambili kutigive nukuchipanji ya UTM kitakaya msogolele watu mwakumbukira kwa chula pa nuko kusentro region mwungwa kudali seni support ilipo kipite pa sogolo ambuya kudali seni zoro mwambi
njira